Nagasaki bomb divise kim? 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 Nagasaki bomb divise kim?
Ndicinga umama, ngemini sinjena ndicinga umomo. Ngemini sinjena ndicinga utata, ngemini sinjena ndicinga utata. Ngemini sinjena ayibo.
Yeha! Amandla umfundza umqondo yamahlonye. Imaza zikhonileyo. Amanina amabela amadwa okuncancisa amapheshe angaphula sholo kwenciba. Isalani inkunzi! Inkunzi ezimkondwe ezasebenza kwakhuba umkolo! Sikama kushile kwindondo nesikhulume sazalathina! Yeha!
Yebo ndibizele nabazali bam, ndibizele
Abasali bam divisele, abasali bam divisele, abasali bam.